Nyasaye abaseseni. Mungu wabariki jameni na tunawapenda sana. Thank you very much. God bless you. And we love you, the great people of Kisii and Nyamira. Asanteni sana.
Nikwambie watu fulani zinatoka.